Haya. Yoni hii ndio mnajua kuitoa hii msijini na. Tafadhali tuaguze hii, ashike hii. Yes. Right.
Your face.
Sawa.
Thank you. You are treated.
Yeah.